Na unethemba unempilo.
Jesus.
Uthi mbhalo encwadi nezihlabelelo. Njengembali khakaza namhla. Kusasa sayibonile.
Hallelujah.
Wenile ningamthola manje. 6 months angabaphelile. Kodwa ithemba into engaphila ngayo. Ngesikhathi kufika isimo kimi. Ithemba lingangipha amandla okuthi ngikwazi ukuphinda. Kodwa imali ngayithola ngibe nayo 6 months
ibeliyo.
Abantu ngathatha ithemba.
Hallelujah.
Abanethemba bayasihlambulula
ithemba.
Abanethemba bayasihlambulula.
Hallelujah.
Ithemba lithatha stress. Ithemba lithatha ukugula.
We bless your name, Father. As we are still worshiping, we bow down in adoration of your name, Father. It's the Agako,
I'm not afraid of the dark. Oh,